in fair weather.
Sakaja ni jina lako halisi?
Nafikiri mlialika Sakaja. Jina lako ni Zubeida.
Niko hapa kuuliza maswali, uko hapa kujibu. Naomba unaweza
kuuliza, ukiuliza swali ambao kama watu wanaruhusu wanasema itoshi.
Mwenzako amekuuliza swali. Kwa sababu uko hapa kujibu, ndio sababu tunakupa nafasi kujibu. Jina lako ni Sakaja.
Out to the issues Nairobians are facing instead of trivializing this debate as to what my name is. Honestly, my name is Arthur Johnson Sakaja.
Naam.
I am the senator of Nairobi and the incoming governor. God in fair weather.
Sakaja ni jina lako halisi?
Nafikiri mlialika Sakaja. Jina lako ni Zubeida.
Niko hapa kuuliza maswali, uko hapa kujibu. Naomba unaweza
kuuliza, ukiuliza swali ambao kama watu wanaruhusu wanasema itoshi.
Mwenzako amekuuliza swali. Kwa sababu uko hapa kujibu, ndio sababu tunakupa nafasi kujibu. Jina lako ni Sakaja.
Out to the issues Nairobians are facing instead of trivializing this debate as to what my name is. Honestly, my name is Arthur Johnson Sakaja.
Naam.
I am the senator of Nairobi and the incoming governor. God